Yinhle yona. Kodwa yithi kimi Ike. I can see vele ukuthi I'm not in your league. It is not bad. It is a question of time. That's mina ikhanda lami. Yonke into engicabaya ngayo these days. Into ne-benefit and profit. Ukushaya inkawuza, it's no longer a priority. But anyway, here's another issue. Usejozi, maybe in the south, or further south, kumele ulande umuntu, eMamelodi. Umlande, nibuyele eJozi. Umbuyisele futhi. No. No. Unless Magaria. Nakhona kumele Magaria umthole eGautrain. Hey man, it's an effort baba. Kumele ungene eJozi. Yeah, that's why ngithanda abantwana ba ambitious. Umntana vele athi nje send me a location. Or give me the address. Ayifake la kunavigator afike. Makafone athanga ngaphandle. Hayi le ndaba yokuthi sayolanda umuntu. Hayi baba. Siya ku 2020 now, we are on the verge. 2020 to 2030. Mina ngisayolanda umuntu, ngiyadrive, enyoze ngishayise baba. Ngapha ngivukelwe baba, ngiyagijima, ngithi uvukelwe. Phela kunabanye abantu mawucela ubheke inamba yabo efonini, uyavukelwa. Ngivukelwe ngapha ngiyagijima baba, ngishaya ama-robot. Ngiyabuya. Bese ngishaya one round nyana senginyile. One round nyana nje ama long stroke nje maybe ngithi 1 hour or 1 hour 10 minutes from lapha ngisafuna nix sengisetise sengiyayenza nje lezi zinto. Hayi kusayolanda umuntu. Hayi mina sengijwayele abantu abayi-independent actually nje from day one bengihlala ngijola nabantu abayi-independent. Umntana asivikele. Hayi ukuthi ngisa umzukuzuku. Nge-Atrichville. Ngisuke mhlawumbe i-distance esuke Soweto. Ngiphinde ngimbuyisele futhi. Anginomunye umntwana nje naye engangijola naye wase Eden Park. Is it Eden Park? Lengasethokoza. Hayi baba. Shaya imoto baba. Kusuka le mhlawumbe i-distance esuke Lens iye eThokoza. Ngcono ke ngoba moya khona bekunama shortcut. Hey. Umbuyisele futhi. Mothi mfethu reya ke. Azihambele, hayi unyanyile. Pheli energy yokuyolanda. Isinjonjo. Ayifani noma soceda kulento kudavaza. Masoqedile ukudavaza awusafuni nix ngani nalomuntu wakhona ngahamba. That's why bathi they must develop an app ezokwazi ukuthi after sex ikhadli labo baby. Hayi ngoba mina hayi I have no patience dog. No patience.